Oh. How are you feeling, my baby?
I'm good. I'm very well.
Who did? I'm going to go to the house.
Okay.
Oh.
Royalty. Royalty. Mkabai.
Sethokoza. Mam Thandeka. Also be ne puzzle call olibambile especially KZN uzalo lifike nani you know and last simamisa KZN ngendlela eyiningi ezahlukahlukene for umntwana othi ngisuka enqutho eShowe ngeThekwini kusasa ngiya kwi audition yini angamela ikhohlo sikhwameni sakhe sempilo.
Your humility. Do not ever think that lento ihamba nokuphakama nempakamo. Be humble. Iba nethemba. Thembela kulento iphiwe. Ngoba inkulu ingaphe kwakho and it has nothing to do with you wanting to be. Ikhona, it just is. So be hopeful ukuthi ngelinye ilanga uyoyibona iphumelela because it's not up to you.
Ngiyabonga. Kwami ngivuselelekile. Ngiyabonga. Ngicela uenjoy ukuba namhlanje. Nina baselangeni. Hayi. Siyakhuleka.
Amen.
Kwamkhulu umsebenzi. Cela size nje ngala kancane.
Okay.
Okay, siphethe nansi indondo manje. La. KZN Film and Television Award. Aske siyibuke. Skenges ne camera ibone. Siyibuke. Mase kuthiwa sinike igama singathi ubani ngobani?
Mina ngathi uShembe unyazi lwezulu ngoba konke kungaye. Konke kungaye. Yes, God the Almighty, the Trinity is there and wabekwa yena phambi kwami ukuthi guqa mfazi. Ucele le ndoda icelele emazulwini. Konke nje ngikubone kwenzeka uma ngifika kuyena.
Siyabonga kakhulu. Chicken, the first video you posted, what would you say to lo sibonelo?
I would say you took a very big decision, but kwakumele for me to be here, for us to be here, kwakumele. And congratulations. Yes.
So masibheka iKZN Film Commission, ikhona and they're here to offer support. So as people who are in the reality TV space, you know, I think it's even more expensive to you guys because you need to capture while it's happening, isn't it, Ningi? So do you feel that there's enough support for reality TVs to be produced and be created in KZN?
Of course it does, but as much as it's so draining, ukuba nje kwi-reality TV ngoba it deals with you personally, ibhidlise kubhidlike nje ikhaya xabane ningazwani and then you find ways to come back together. So it's sidinga kakhulu support ngoba sisebenza ngegazi nomphefumulo. It's not like you're acting where it's 3-1 action la soke ikhala ngempela iphihlika nayibonela nani.
So the it's reality TV. A lot of things happens on social media after the show of aired, you know. So what has been your strategically, creatively to deal with social media intakes?
There will always be it doesn't touch us anymore. Yeah. I sleep like I get leaks, you know.
So
we can never forget to go to Tina. We come from Vele, TikTok, Facebook. And that is why I said Nalendondo. Katlindondo here to song as social media people, you know. Bonke labantu esibashiye ngemumva abaku TikTok. Bonke, if you have an account on TikTok, this is for you.
Siyabonga kakhulu. Congratulations guys, mkhulu umsebenzi wenu wenzile. Nishaye nje amasozi siwazi kudala nafuna qhaqha. Nkulunkulu anibusise bonje mani. Nabaselange. Mthembu njani?
Wola.
So na indondo uyiphethe esandleni namhlanje. If we were to name this award and give it a name, ungayiklipha iphi igama and ngobani?
Bekezele. Le gama wathi ubekezele. Ya lo, yabo mama ngicabanga. Ake ngicabanga manje sengihlala iminyaka before ngithola umsebenzi. Kodwa kuthatha ukuthi ngibekezele, yabona. Kuthatha ukuthi ngibekezele from esikoleni. Thatha ukuthi ngibekezele noma sengifika egoli, yeah, izinto zingasahambi kahle. So yeah. Yeah. Yeah.
Okay, one more last question. Umuntu osuka emtubatuba ehlohlowe enqutsu namhlanje othi kusasa ngiya kwi-audition eThekwini eGoli yini ongafisi ukuthi ayikhohlwe esikhwameni sakhe sobuyena?
Angingafisi ukuthi ayikhohlwe.
Ongafisi ukuthi ayikhohlwe akukhumbule lokho akufake esikhwameni uma ipakishwe.
Angifisi ukuthi umuntu akhohlwe ukuthi uvukeleni kwasekuqaleni. Yindaba ekhethe le nto ayenzayo. Because kwi-art it's either you give your best yabo or nothing. So yeah, umuntu uma evuka ekuseni abe nayo lento la enhliziyweni and ayenze ngoba naku 800 yabona efisa ukuphumelela angayenzi nje as i option ukuthi ngiyo i-art yeah.